Are you sure?
Yes.
Bona siku wana kwa ngoma kinyo.
Thank you.